Makhosandile Fiko the famisha empheko ezilalini ngifamisha ngegusha nenkomo nebhokwe ngiqale ukufamisha ngo 1995 kakhulu sendiphuma emsebenzini kuba ngisaqhubeka nangokuyeyona mpilo ndiphila yona and yeyona nto ndiphila ngayo ndifundise abantwana nenze yonke into for yabantwana bam nefamily yam ngefarming imaster 20 yakwa Molatek endiyisebenzisayo ever since ndaqala uba Mr. Wapi ayintroduce kuthi singamafama ndaye ndaqaphela kwasekuqaleni uyisebenzisa kwam yandinika iziphumelo eziright kakhulu imiphumela eright kakhulu ngoba ndiyisebenzise for igusha ndiqalela igusha ukuzifida ngayo ukusebenzisa ngexesha labefore uba zizale ndiqala ukuzifida ngemaster 20 ndidibanisa nomkrayo plus neityiwa then yeyona nto iye yenze into yokokuba zithi igusha zakuthi xa zizawuzala zibe zisegazini at the same time zibe zibonakala into yokuba zisempilweni erayithi noba akukho feed ndike ndayisebenzisa ndiqale ukufamisha ngenkomo from 1986 kodwa kuthe xa ndiqalisa ukufamisha ngegusha as from 1989 ndafumanisa uba yeyona nto ikwazileyo ukukhavarisha undincedisa ekhaya kakhulu kwi-farming experience yam igusha ndikwazile into yokokuba ndimanaje into yokokuba ndiphelwe ngumsebenzi by 1996 kodwa ndikwazile usurviva ndakwazi ukusa abantwana esikolweni kuba ndifamisha ngegusha because igusha indinika uboya then iphinde futhi indinike amatakane unyaka nonyaka andinanyaka ekuthiwa ngawo andizalisi amatakane each and every year ndinamatakane endiwafumanayo so immediately ndibe namatakane endiwafumanayo ndibala inani lamatakane endiwafumanayo then ndibale ke ngoku into yokokuba funeka ndikhuphe iigusha ezingakanani for ukuba ndikwazi uba isitokwe sam sisoloko sendilingene for ukuba ndikwazi uba ndiwugcine umhlawumbi wam osemgangathweni imultiplock indincedisa kakhulu because ikhavarisha kakhulu zonke izinto ndiyayisebenzisa i-multiblock ndiyisebenzisile i-light block ndiyisebenzisile i-energy block ndiyisebenzisa i-protein block kodwa i-multiblock ibe yeyona is the best ebendiyndisikhavarisha uba indincedisa kakhulu ezinkomeni even nasezigusheni iyakwazi undincedisa i-multiblock kakhulu ii-products zakwaMolatek zezona products ziye zafikeleleka ebantwini and zibe neziphumo ezirayithi and yonke le ndawo ndikuyo sisebenzisa ii-products zakwaMolatek bonke abantu baye bathi xa besebenzisa zona molasis yakwaMolatek master 20 yakwaMolatek ikakhulu basebenzisa i-master 20 baye bafumanisa uba yeyona product ibancedisa kakhulu bayakwazi ubafumana amatakane unyaka nonyaka bayakwazi ukugcinakala kwemfuyo yabo isemgangathweni wonke le ndawo ndikuyo bayasebenzisa ii-products zakwaMolatek more especially apha ebusika basupplimenta ngazo yi-master 20 yi-molasis kwi-supplement endizisebenzisayo ndiba nayo inzuzo endiyifumanayo kuba kaloku ndibalela into ethi xa ndithengisa igusha for into yokuba ndisupplimente thatha iigusha ezindala ndikhuphe zona for into yokokuba ndikwazi uba ndisupplimente iigusha ezisencinci zikwazi ukuvelisa i-production and at the same time xa ndithengisile kwezo gusha zindala ndizithengisileyo ndiyakwazi uthenga amayeza ndiyakwazi ukwenza nezam iingxaki for abantwana bababheka esikolweni and so on yonke into ndiyakwazi ukuyenza and at the same time ndibe nayo into endiyifumanayo ezayo kum empokothweni.